ubundi Imana idusaba ngo umugore yubaha umugabo, umugabo nawe akunda umugore wiwe. Hari rero abagore babiramversa ugasanga bashaka kubahwa gusumba uko bubaha abagabo biwe. Santa nagomba ndakubwire ngo gituma tuzana abagore, abagabo naba expert mu kurondera ubutunzi,
mukurondera ubutunzi,
mugabo saba expert mu kubujera abagabo. Rero gituma dukenera abagore no kugira ngo vya bintu turondera dutumwanya turondera ntibisanzare haboneke uwundi muntu wo kubishira ku rutonde. Naha abagabo bacanamwo ugucanamwo kumugore gufise reputation mbi cyane gusumba gucanamwo kumugabo. Exactement icubahiro cy'umugabo ahanini gihagarara ku mugore wiwe. Nico gituma rero umugore acinyuma umugabo ni kimwe mu bimenyetso vyerekana umugore mubi cyane. Kubana n'umugore mubi wofuma uba mu ishyamba mu bugaragwa bwa wewe wenyene aho kubana n'umugore mubi.
Ndabara mukije jeritwa as a classic ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha gire bitangira kuza biracha kuri yo televizion ariko cyari hasi. By the way racha fisa abone bake ndasabye rero yuko tuginda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri television furaha tv 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri furaha tv cheni Isa classic neme n'umutima wanje wose kira furaha tv 257 andi kuko nyene kuri YouTube furaha tv fura ndi mugiswa ruko nyene furaha tv 257 furaha tv 257 hama uche wiyandikisha logo twibona ngaho wiyandikisha hajya bo entre temps urasha urakura bona ibiganiro vya ba jeune ro mu jeune yitwa Karim n'abandi bako bacishigano vyiza vyiza hajya a kumwanya kumwanya ebana nikurukura cerwa sana rero nago ndasubiyemo munyuma ukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hariko kwa gishasha cha Isa classic gire gusa gicaga kuri furaha tv cewe neme gushikira wewe rero na unkunda jewe tujye gushikira furaha tv na Isa tv shikira furaha tv twese dutere imbere.
Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Welcome to Isaac TV. Mon nom est Zéouti, mon nom est Zéouti, mon nom est Zéouti, mon nom est Zéouti, mon nom est Zéouti. So, let's talk, quand tu es gagné, Aiko, je ne sais pas si tu es un Aiko, biza kuruta nubwo twari kuba turi benshi. Uno munsi rero dufise sujet les caractéristiques mu kirundi bavuga gute
ibiranga.
Okay, ibintu 10 biranga umugore mubi. Tuvuze tu umugore mubi rero abameze gute? Ushobora kuvuga umugore mubi urabiye inyuma canke urabiye indani ari naho tuza kwisunga cyane gose. Hewe nukuri ndagusabye nyimba ufite umwanya ntikigucike kino kiganiro urabe reka kwanza mbanze ndamutse umayimfite turi kumwe
dakora mugije cyane gusa igishobora kugutangaza n'igihe wasanga rero botse ko turabwira batari bake bafise babi kiza gukurikira nico kibi.
Oya nari birumva acamo amazi na
acamo sabahinduke.
Yeah, acha musengera musaba hinduka. Okay. Nkaba ndazi benshi barakuzi badukurikirana ariko hari nabandi badashoye kukumenya. Ushoye kubaramutsa onge ubibwire.
Murakoze cyane nitwa Damon Désiré habone imana ubundi ndu muganga ariko kandi ndu umwe mu bantu basanzwe bakora ubushakashatsi mu bijyanye n'urukundo, imibano y'abantu ndetse n'imigenzo.
Ubushakashatsi wenyene canke hari ahantu.
Ndabikora kwa marosherche kandi haze gihe kinini. Ego.
Okay. Muramuzi atukamubonye damo mu cyo mwiruka nkare nine mubonye ibintu nk'ibyo. Nanje ni mushya centre la Talita behind camera Juma Jukes. Reka rero ndamuhe ikaze. No musi mvuga mu kirundi gusa simvanga.
Murakoze cyane. Nanje iyo kaze ndajyakiri.
Bavuze ari umugore mubi nawe mushaka. umushakashatsi mu bijanye n'iby'urukundo turaheri inyuma tuje n'indani wewe ubivuga gukwiki canke ubushakashatsi bivuga gukwiki
murakoze cyane icyo ubushakashatsi bubivuga ko reka duheri inyuma umugore mubi umugore yirabura umugore mugufi umugore ameze gute bivana gusa n'uri ko aramuraba cyane n'uwo mukunda ubundi nagira mbira abantu kubijanye n'inyuma nta mugore mubi abaho nta no mugore mwiza abaho byose bivana n'uwo mukunda kuberako shaka gusanga uwo nita mubi uhunda mwita mwiza cyangwa ugasanga ni mwiza kuri iki mugabo ni mubi kukindi urumva nyine biba bigoye example ashobora kuba ari mwiza kubera ko avyibushe mugabo ugasanga ni mubi kubera ko yirabura aho ni ku ruhande rw'umuntu akunda abantu bavyibushe kandi biyinzobe mugabo nko ku ruhande rw'umuntu nawe akunda abantu bavyibushe ariko birabura igihe umugore rero abaye uvyibushe akaba ari n'inzobe ku ruhande rumwe abari mwiza mugabo ku rundi abari mu yandi majambo kubijanye n'ivy'inyuma nta mugore mwiza baho nta no mugore mwiza byose bivana na guyu muntu
indani naho
ariko kandi hari n'ibindi bintu ubushakashatsi bufatira ko bakavyita ama trade bote kubyo bivuga umuntu abivuze ibi biranga umuntu mwiza ya muntu abifise ibi duhere hejuru tumanuka cyane duhere hasi tuduka ibyo ubushakashatsi bwerekana ko abantu benshi bakunda barakunda nk'abagabo barakunda abagore bari hagati na hagati mu bijanye n'isura y'urukoba no kuvuga batirabura cyane ariko kandi batari n'inzobe ya cyane
abazungu baratashe rero nakundi
sa none waruzi ko reka dufatire nk'akarere muri Afrika waruzi ko ibihugu nka Ethiopia bivugwa ko ari byo bihugu usanga birimo abantu abagabo bakunda kwita beza usanga oya sinzo bijya oya ni kintu kiri hagati na hagati ni ivyo nyene warugiye kugira ni kintu usanga kiri hagati na hagati usanga umuntu menga ari inzobe mugabo urundi ruhande ukamenga afisa akantu kajamwo kwirabura buhoro buhoro usanga ari ivyo santa reka twibande cyane indani
turabanze hari umuntu urumva usanga kubera ko nkuko waruvuze biguvanye na guyiwe abavuga ati jewe
bibanze abantu bamwe batari babikunda batangire kubikunda
antuka ukaba urumva ariko akabayo guhaririza tujye umuntu ni mwiza kandi ariko bera ari guziwe ariko amenye n'ivyo ubushakashatsi bivuga ko
ico cyari en general abantu bari hagati na hagati batirabura kandi badafise inzobe duhere ku mushatsi ubushakashatsi bwerekana ko abakobwa bafise umushatsi wirende ujye unyerera cyane bafatwa nk'abagore beza cyahe nk'abakobwa beza tugiye ku isura abantu bafise visage ronde isura isura itari ndende ariko kandi itari na ngufi cyane kwa kundi usanga bivugwa ko abatari bake bavuga ngo ni beza hari utundi tuntu bita udufoset abantu badufise bakunda kuvugwa ko ari beza aho ndacari ku mutwe gusura byumva abantu bafite abantu bafise inyenyi bivugwa ko ego bivugwa ko icari kimwe mu bindi bintu biranga ubwiza tumanutse gatonya tukaje mu muhogo hari abantu basanga bafise none tuko duhera ruguru tumanuka urumva bavuga ko abantu bafise rijya zose usanga rifise imihirohiro myinshi ko naca ari ikimenyetso cy'ubwiza we ntori mwose urumva kusanga naca ari ikintu kiranga ubwiza bw'umugore cyangwa bw'umukobwa tumanutse hepfo gato abantu bafise mu gikiriza hanini mvuze mu gikiriza abagabo urumva ntibarimwo nene nica abagore hari abafise mu gikiriza hanini bivugwa ko naca ari ikimenyetso cy'ubwiza hanyuma tumanutse rero gatonya tugashika mu kiyunguyungu abantu bavuga ko abatari bake mu byakozwe k'ubushakashatsi bigaragara ko abakobwa cyangwa abagore bafise mwene ngaha usanga hasohoka hanze hajya gusohoka uku ari naca ikimenyetso cy'ubwiza reka mbe ndagejeje aho santi ibindi nzobibandanye ubundi munsi
okay ndibazira nta ngorane ka tubandanye n'indani na kare ko ariho tuza guhagarara ko cyane ibindi nitwaza kuvuga ibintu byiza nabyo biranga umukenyezi cyangwa umugabo cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa tuzobibandanya okay Nigari rero bavuga ati ku mukobwa cyangwa umugore ari mwiza indani.
Murakoze cyane iki kintu rero cy'imyifato y'umuntu ari naco kiranga umuntu mwiza indani nico abasore batari bake nkunda kubahanura gufatira ko iyo baja guhiga uwo bazokubakana.
Ntanu ba winje yo ha ubanze ugashima inyuma indani nawe ni mu nyuma umenya munyu.
We wari uzi ko fiancé kiretse ko ari habatu mwanya bakawuta mu bitari byo wari uzi ko ijya periode ya fiancé wari umwanya mwiza wo gusuzuma ko uwo muntu azoba umumama mwiza w'abana cyangwa azoba umupapa mwiza w'abana mugabo gusa ubu nuko abantu babihinduye usanga babi ujya mwanya bawukoresha kutari ko ugasanga ko baratakaza umwanya ariko ibi bintu tugomba tuvuge ni bintu 10 biranga umugore mubi niyabo wawe abifise nukuri si mwiza
rega barabe muri wawe
niyabo wawe abifise nibaza ko byukuri si mwiza ni ibintu 10 rero dukesha igitabo cyitwa
kimwe naho canke bitatu atari byose
bo uko byo babingana kose mugabo ukuba byinshi kwavyo niko kuranga ukuba mubi kwiwe no kuvuga prince agira byinshi prince aba mubi cyane urumva ni ibintu rero 10 ica mbere umugore mubi n'umugore w'igishegabo umugore mubi n'umugore w'igishegabo igishegabo ni terme y'ikirundi mugabo bigombye kuvuga ni wa mugore abafise kameremere kajya gusa nakabagabo
umviriza nashaka ndabasabe uwo bikundiye yandike yandike cyo sinza kwandika kubera kurumva byo byo imperturba mu kiganiro ari karaza kuwima via pdf okay umugore w'igishegabo
igishegabo ni terme y'ikirundi abantu benshi adakunze gutahura ariko biba bigombye kuvuga umugore ameze ubundi Imani dusaba ngo umugore yubaha umugabo umugabo nawe akunda umugore wiwe hari rero abagore babiramversa ugasanga bashaka kubahwa gusumba uko bubaha abagabo biwe babo ibi rero ni comportement mikunze kugirwa n'abagore biza amashure menshi kuruta y'abagabo bafise ariko n'abagore bamwe bafise amafaranga menshi asumba y'abagabo n'abagore bamwe bahenzwe ko bava mu miryango itunze kuruta imiryango abagabo
babuba
ivyo rero bikamwinjiramwe mu mutwe bikamutera ingeso mbi yo ubwibone mu nyuma hakagera igihe rero asigara ashaka ko ica tegetse nico gitegerezwa kuba ica ashaka nico gitegerezwa kuba donc aba yarahindutse igishegabo no kuvuga ngo aba yarahindutse umuntu ameze kujya nyene kw'abagabo utashe wacerewe gaturu umugabo kubaza ati nkubaye amasaha uvuye hehe wari mu biki no kuvuga ngo mu kuguha ingara guterera nyene urumva aba ari umuntu nyene ari bizarre urumva bya bintu by'ubwitonzi no kubaha niki byaramuhezemo ahubwo abasigaye ari très autoritaire ku buryo no mu kugusaba ikintu aguha itegeko ahantu ubona ko hageze ko nja gusuka ahantu ubona ko hakene ko mpindura imisha kuvuga ngo ibintu byose bitanga mu mategeko ubu rero abari umugore mu kirundi cyiza bita igishegabo kandi iki ni kimwe mu bintu bya mbere biranga umugore mubi cyane
okay ndakunganiye gato na bibiliya avuga ati umugore n'ukuri nta kindi ujejwe ni kubaha na bavuga gute n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yavuze ati nyimba ari uri deje ni mu biro
neza cyane mugabo muhinda umugore wanaka
inama nshinga amateka nyimba uri umushinga amateka ni hariya ni giteka nyimba amateka mu kigobe
batakumvisha
hama muhira chini ya ulinzi
chini ya ulinzi nyene
icyo ni cyambere
icya kabiri n'umugore atagira intumbero urumva hari abantu mu bisanzwe
woman without purpose
santa nagomba ndakubwire ngo gituma tuzana abagore abagabo n'aba expert mu kurondera ubutunzi
mukurondera ubutunzi
mugabo saba expert mu kubujera abagabo rero gituma dukenera abagore no kugira ngo vya bintu turondera dutumwanya turondera ntibisanzare haboneke uwundi muntu wo kubishira ku rutonde umugore rero abaye nawe atarutondagira ubwo rugo ruba ruhindutse ubwo kajagari kubera ko umugabo uzurabe nk'ubu nka jewe ndashobora gusohoka muhira saa 11 ya gatondo nkazoza kuhagaruka saa 6 cyangwa saa 7 y'ijoro ayo masaha yose bimwe narondera canke narondeye umunsi uhera uheze simenya ngo vyagiye ku rutonde gute naho ba waraguze n'inka ntumenya ngo ibayeho gute ntumenya ngo yariye ntumenya ngo iragwaye hakenera urya wundi muntu wo gusiva do pre vya bintu vyawe ingene iyo umugore rera takaje ako karanga ko kuba umunyarutonde ahaba ahindutse umugore mubi cyane
Shan kuri hako umugore yogira urwangara mu matungo
ugasanga amasahana yabika muri chambre cyangwa ugasanga isuti yazibika mu kabati ugasanga primary bizarre ukuntu
ni atari okay icyo kigira kabiri umugore w'igishegabo umugore atagira intumbero kigira gatatu
umugore acamwe umugabo santa nagomba ndakubwire ngo naha abagabo bacanamwo ugucanamwo k'umugore gufise reputation mbi cyane gusumba ugucanamwo k'umugabo
umugabo urumva iyi ngorane y'abagabo barayisangiye bose iyi ngorane abagabo barayisangiye bose ntakuntu mu bisanzwe tudashaka kubagukorera nawe ntuzigikorera abandi
neza cyane ibyo nibyo ariko nariko ndavuga none gasanta ahaje nawe bo dukomeretsa twese wibaza ngo naho bo dukomeretsa ahantu hangana twova amarasangana
Yeah.
Neza cyane. Ego, nico gituma rero umugore aciye inyuma umugabo. N'umugabo aciye inyuma umugore bisobanura iki? Rindira ndabikubwira. Umugabo aciye inyuma umugore bisobanura amanyama. Urumva canke kumukengera.
Umugabo aciye inyuma umugore.
Oya, umugore aciye inyuma umugabo aciye inyuma umugore bisobanura amanyama uwo mugabo afise petetere no kutamwemera cyane no kutagira iki mugabo umugore aciye inyuma umugabo bisobanura ukumukengera cyanke ukumusuzugura nico gituma ubona kuva na kera mu mico y'ikirundi umugabo umwe yarashobora kugira abagore batatu bane batanu mugabo nta mugore umwe yagasanga afise abagore abagabo babiri batatu bane batanu no kubera ikiro vyari bimeze uko no kubera ko santa gukora ku mugore w'umuntu umugabo wiwe no kukwica yo kwica naho yo batamusumira naho yo batamukunda afe gusa kuba yitwa umugore wiwe yumve gusa ngo mwana sohokanya no gusohokana uzobona kugurukira ko nimigere niki kubera ko muri we yumvume ndagumana
aragayiwe
exactement icyubahiro cy'umugabo ahanini gihagarara ku mugore wiwe nico gituma rero umugore acinyuma umugabo ni kimwe mu bimenyetso byerekana umugore mubi cyane
Okay. Kigira kane.
Umugore adahindero abana yavyaye. Santa, indero y'abana ni ya twese. Ni y'umugore, ni y'umugabo. Ariko bakenyezi bariko baradukurikirana muri kino kiganiro nagomba ndabamenyeshe ngo mu Burundi turavye ingene bipanze indero y'abana iraba cyane aba mama gusumba abagabo. Kuberako nibo bafise ahanini umwanya w'ivyo. Umugabo arashobora kuvyara umwana
ubwo toba ufise ntabura basi
ntagomba kuwubura urumva ntagomba kuwubura nagomba ntanga karorero umugabo arashobora kuvyara abana batanu ugasanga nta ntiyibuka bose naho bavuke no maze ujya mwana yitwa ngwiki
cyane ngo yiga mu wakanga
ngo mbe bana hakanga ujya mwana ngo yitwa ngwiki cyane ngo yiga mu wakanga urumva
ibi bizakuru
oya nibiri bizarre no kubera ko natwe turi preoccupé n'ibindi bintu cyangwa abagabo bari preoccupé n'ibindi bintu Jeffis umwana umwe mugabo gari namo bacha tofisi imyaka ingahe Jenyene namubaje uwo mwana tufite imyaka ingahe kandi ntafite myinshi afite imyaka 6 mugabo yarancanze gato ntabura kubira ni 5 ni 6 urumva mugabo ivyo nyina w'umwana ntashobora kuvyiba rero umudame bizoshika akageraho yibagira indero y'abana no kuvuga hejuru y'izo nshingano zose ufise hejuru y'ukubura umunyakazi hejuru y'ukubura umunyabiro n'indero y'abana irakuraba niwa niwahemuka rero kuri iyo nshingano kizoba ari kibazo gikomeye cyane kuri wewe ariko kandi ndetse no ku muryango wose
njyana ku Burundi kuko abana n'abigihugu ikigira gatanu
umugore atamenya uburenganzira bwiwe aho butangurira naho bugarukira santa hari abantu bihenda kibaza ngo ibintu byose arabirekuriwe
Oya
bivana n'urugo ingene gubatse mugabo uko biri kose umuntu wese mu rugo arafise ivyo arekure reka dufate nk'akarorero nk'ubwo gasanta je muhira iwanje hoza nk'umuntu gutiza televiziyo nk'umugore akayimuha by'ukuri hama akavuga ngo je ndafise ubwenge bukora neza
Mutavuganye. Nabizi ko ari umugenzi wawe
nawe. Yobo umugenzi bo ture ko umugenzi naho yoba ari umuvyeyi. Ivyo bintu biragoye hari ibintu usanga
ari. Umuvyeyi wawe. Umuvyeyi wawe.
Bo ndiko mvuga reality. Abantu ntibabishiremwe ibigumba gumba mugabo ndiko mvuga reality mu rugo hari ibintu by'umugabo reka dufate nk'abagabo baruguru wotanga umupanga wiwe uri umugore wisoneye uza ubwenge washitse urugo ugasohora umupanga ukawutiza umuntu ngo utware
nizo nibikunda
wowe uri umugore w'ikimenyere kwere no kuvuga ngo mugabo nk'ubu nk'umudame wundi aje gutiza nk'i plateau cyangwa isahani muhira ivyo umugore wanje niyo ja ku telefone ngo hari umuntu aje gututiza amasahani yo bari kaneje
gasheri wenda mutiza isahani
ngo sheri ngo hari umuntu ngo aje gutiza amasahani oya yo bari karantesha umwanya mugabo no nk'umuntu yoza gutiza ordinateur cyangwa yoza guterura intebe zo muri salon kubera ko afite urubanza uvuga rero ikindi kintu kiranga umugore mubi ni uwo mugore atazi uburenganzira bwiwe aho butangurira ndetse naho buherera
ndibuka hariho muhiya twari dufite igihema kinini ihema urabizi rinini cyane cyane urumva donc haraza abantu batandukanye kuri tira bana ko naruguru bakunda gukoresha amahema mu mumanza yayinda gutelefona papa nubwo ya arine
kimutamo bone yihema no yitanga
nawe wayihaye
bavuze ati ntuyitange
eh hari wona yihaye
eh mugabo gasanga umuntu hari yadukije ya
okay ndiba dicho kigira gatana tukiye kugira gatandatu
eh umugore w'imboregwa
amawe
harero
nese kwa bose ndabisinyota
oya sinvuzanwe inzoga mvuze w'imboregwa kuko kunwa inzoga no kuba imboregwa biratandukanye
none ndakunze tuzi bon si bose ariko la plupart ya generation y'ubu hako weekend yo mujana atagiye kubisetsa cyangwa
kubyatsa
ashaya izo ntuwo mubwira mugabo anyways kunwa cyo kimwe no kuboregwa
oya umugore anwa inzoga ntaco ndamuvuga ko twoba tugiye kwinjira mu buzima bw'abantu ivyo na byose byiza mu kiganiro nk'iki
barazi kuntu abameze barabizi byose
mu kiganiro nk'iki tugomba kuba like umwe wese tukamurekera ivyo yemera n'uburenganzira bwiwe ariko sintinya kubabwira ngo umugore w'imboregwa ni kimwe mu biranga umugore mubi ni waba umufise jomanfu mugabo umugore w'imboregwa no umugore mubi kuberako ubwa mbere umuntu yaborewe agira ibintu we nyine adashobora gukontrola ugasanga umugore yiyubashe afise abana bane batanu impuzu ziriko ziramukorokana mu bantu ariko aravuga n'ivyo yagize n'umugabo cyangwa ariko aravuga n'ibintu atakagombye kuvuga ariko aramena amabanga ariko arisarisha urumva kubera ko
hari ukuntu n'abana baraba baraba sensible iyo nk'uyu mwana nk'imu mama yaborewe koze mba mama yaborewe agacarira ari umwana mutoyi kandi atavyazi ukavuga n'umuhuye bimenye gute
santa hari umugani w'ikirundi uvuga ngo akari mu nda y'umugabo gakugwayo n'akari mu nda y'umubindi abashaka kuvuga iki naho umuntu yoba ari umugumyabanga gute umugumyabanga jodi umuntu adakunda kuvuga sishatse kuvuga ibindi naho yoba ari umugumyabanga gute umunsi azoba yaborewe uzobimukuramwo tujyabanga yari yarabitse azorimena rero n'umugore ashaka kugumya ibanga
ndeje basanzwe bavuga niyo batabarewe
ari inza bayaborewe naho urumva hamakiretse nivyo ubushakashatsi bwo mu bijanye n'amagara y'abantu nabwo burerekana ko umudami yo yaborewe usanga yoroshe cyane kwizonzoga zimutwara mu bijanye n'imibonano mpuza bitsina gusumba ataborewe cyumvikana rero ko umugore w'imboregwa bishoboka kujya basohokanye baboregwanye bashobora kwisanga no mu bindi nyene ya muri iyo nyene ariko bashe mubwiye murajya abana babandi namwe gwanye bazobajya
none n'ubunyene kimwe gukindi okay
ego
igirindwe
butunzi bw'umugabo canke bw'urugo
anyonyeza kivuga mu kirundi cyiza
nico nyene ahubwo cyiza ahubwo uvuga ndakivuge mu kirundi kibi no kuvuga akoresha ubutunzi bw'umugabo ivyo butakagombye gukora
asesagura
kunyonyeza se please yo gusesagura wo gusesagura no gukoresha byinshi kuruta ibyo wari gukoresha mugabo kunyonyeza ushaka no gutwara byose par kunyonyeza ni nka karorero ugasanga umugore arabana n'umugabo babanye neza ntacabuze mugabo arafise nk'inka atungiye ruguru ugasanga bamuharasi we bihumbi 10 agasha kura ku bihumbi 2 byo kugura isondori aho no mugabo ntavyazi kumbure n'umuntu azoyigurisha azona mu telefone wambwira ati sheri buge yanka nayigurishije urumva rero umugore anyonyeza ubutunzi bw'umugabo nuwo mugore usanga hejuru y'ivyo basangiye n'umugabo afise utundi tuntu twiwe yakreye mwibaba ku ruhande swati babo canka handi naratangaye santa sanze hari nabagore bubu usanga babikorana n'aba ex ugasanga
barakaze
oya sibonse ariko kandi umugabo hari abagira ku mababikwe ugasanga arafise agatipe bakundanye hariya hijya ntibagirwa amahigwe yo kubana mugabo ntatinya gufata ubutunzi bwiwe n'umugabo abutwara kuri ka kandi gahungu bahoze bagendana imbere yuko uyubaka urumva santa ko
ari ibintu mana yamwijuru difashe cyane senzi bakomeze
kugira abasenzi bagomba gusenga cyane
komeze kabisa nikigirindo ico
twanico twa duhejeje
okay. Bon, entre temps, on doit gagner. Harumugorent. Malheureusement, oh ya, heureusement, bam. N'hazano ku, n'hani umvi kirund. Rumvunga na uwe, tuko tu avugan. Umugabo uwe rakunda kugenda. Hanze wasi, ho arigie ngobi, nungo kurangura chayo kudandat. Rero, umwana bagiye hanze, atavugango uno munsi. Ndaza gutera telefone mama. Ndamusabe papa ndamuhende kwishure ko adusaba amahera. Utira telefone mama wawe ushaka guhenda papa wawe ku telefone kandi yumva ngo eh ngo nane yavugiye ngo nanjye no ndamureka ngo yawe ko yahora muhenda nane ngo bamwe usanga urumva nabana afite je hari ukuntu twakuze tuzi yuko je nakuze nzi ko abantu bakuze urumva atakosa bafise urumva bameze ku ibaze rero
ushishira hari mu abanyamanyanga bakatamani
kuri level yaho ubona ko mama wawe ari mu escrow kugusumba bere
hari naho usanga ari nawe yabikwigishije reka namamvuga nko kubijanye n'inyambaro ugasanga umumama ari karakondana umukobwa wiwe ngo yambara nabi mugabo ugasanga ahubwo yabikuye kuri we seno mico yagize no kumusumvya gusa kandi iyo wigishije umunyeshuri mwiza agomba kugusumvya kandi ugomba no kuvyihanganira mugabo ugasanga ari karamublama ari karamwidogera kumbe ico yakoze gusa nuko yamurushije naye handi bose bameze ico kimwe
umva yamurushije
n'amahoza hano nawe agomba kuzigeza nko nga
Okay, I don't know if you're
going to be able to get it. I
don't know if you're going to be
n'umugore adashobora kwihanganira ubuzima bubi bushikiye umuryango. Santa, ni waba ufise umugore agukunda iyo muri mu mahoro gusa iyo muri sheri shushu iyo muri mu buzima bwiza mugabo akabazo kabashika ko agaca gumuka ukamubura iyo wamubonye ico ni kimwe mu bindi bintu bihanga umugore mubi ubundi nico gituma kububatse ariko baradukurikirana murazi ivyo twemera haba imbere y'abakozi b'Imana haba n'imbere ya commune tuvuga ngo uwo muntu
haba arakwivuka nzora yakuyindi
niba akumenijisho kubera ko ari we uzi kuzuminga cyane noti nzokurayo rimwe giwanje ndaguhe ni wacumbagira nzokubera igiti cyo kwifadikiza ni wasonza nzokubera ico gufungura ni wanyotegwa nzokubera amazi yo kunwa kuzuba nzokubera umutaka ibyo ntagomba kuba amajambo gusa bigomba kuba ari ibintu
yangaje makwe yagoye Oya se kuvuga nzoyigi mbona nzoyifinyo
ndafise umuntu twagiriye mariage rimwe niwe bamubaje ngo asubiremwe be n'ivyo bintu yari yumvira kumva na wacanze mu yandi majambo yiwe batamubwiye
afeterega ni bake n'ukuri urinda urangiza ubuzima bwawe wabikwije ibyo nyine mwazubahirije kandi nawe afite engagement si obligation Nikino uvuga ati je m'engage à faire ceci
engagement c'est obligation
oya engagement c'est obligation
bon ikino kimaze
kwitwa ikino tiyangadije nuko ba watumvisemwe bidogikora neza ariko bigace birangira atani cyakabiri wakoze umva bingana bingana ubwo si ubuhemo tumuvuga dukuzoshobora mugaho
shawe numva zohabusaba bakwandikira text yawe itandukanye itandukanye n'izindi
barisa
urumva rero gasanta bijya byose wamusezeraniye ugomba kumenya ngo urugo si mu mafilme hari abantu baje ngaho bakaraba amafilme y'igihindi bakibaza ngo mu rugo bimeze kujya bakibaza ngo mu rugo ngo ni muri filme oya mu rugo haraduka ibibazo oya kandi ruraryoshe mugabo nibibazo biriyo mugomba rero kandi
mugabo nibibazo bitabarengera kameme muri abantu muzi cyo
urukundo niwe mugozi uboha byose ugatuma naho mwo bamwaraye mu mvura kobera ko inzu ya bomotse mubandanya mufatanye munda ahubwo ujya zinduka kukaza karara munsi ujya zinduka nawe ajyamya karara hejuru kugira ngo amufuke imbeho aronke ingena buca zinduka kukazi bikamera neza mugabo bitabaye ivyo ngo nuko ikibazo kibaye mugatangura gusubira namwo cyane cyane kobera ko uko tuvuga abagore ngira tuzovuga nibiranga amagabo mubi nawe mugabo umugore adashobora kukwihanganira uri mu bibazo uwo numugore mubi kweri ugasanga wafunzwe mugabo ari kagutelefona kubaza ngo none ngo ibi nibi nibi ngo byagenze gute wakubereke ngo waciye ugira ibi nibi ahuwe uri mu ngasho uri kukubwira ati sheri wihangane ivyo birashika bigushikira uno munsi mugabo je imana izogufasha uzovayo mugabo ugasanga utavanga ngo ngo cise ndahora ndakubwira ngo reke ngo ibi nibi 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 ngo dayaro ngo uzosanga narigiriye santo uwo numugore mubi kwe abantu bari bakwiye kuza bararaba ingere ibintu byogenda
okay ndibaza tumaze kuvuga ibishika 8 ako ntituza kubimara ni 10 ntituza ntubimara tugeje deep kugira ngo muzora bigikurikira ndaze nyumba urumusoro uri ngaho witeze kwimaria asha ukabuzi n'uyundi
aza ko yaronse critère de délibération nawe
eh nimba warusenge mvuga ati mana nje bigende gutenda hari umuntu uvuga ati basi uwo muntu ndamutse kwiyiki kugira ngo nitwaze nimba bikwijeje vraiment nta nibi byo binatavya fise canke nta nuze nta kintu nakimwe wo kwitwaza hamba hasigaye bibiri nama consequences atatu
kuza kuvuga ikirundi gusa
ningaruka zitatu urumva azoba ari kiganiro kiryoshye cyane ku muntu d'abord yabanje gukurikirana kino onye ariko rero hari kintu habibazo nagize igihe akora bisigura ikibazo cya mbere nagize ni umushe
igishegabo
cyane nari nzi yuko igishegabo ni ikintu ni nk'umuntu wisutwa uko
w'inyeruzi oya igishegabo ntabwo ari inyeruzi igishegabo ni uwo mugore yitwara nk'abagabo wa mugore usanga no mu gutambuka agenda gisirikare wa mugore usanga no mu kuraba nyine afite igisho rimeze ukuntu wa mugore usanga afite n'ijwi ry'abagabo wa mugore usanga ari autoritaire abaravye filme ya mugisha niwe babona mu mama yari akazi cyane oya utankwegera
yola murayizi ndabizi
ana rera usanga hakwa kumera bene kujya ariko kujya mu mama yaro mu mama mwiza cyane singomba kuvuga ujye ngombye kuvuga mu gaha kwa kumera bene kujya
okay ndibaza nkikintu kwibyo twamaze kuganira ushobora kubabwira kugira ngo turangize ikiganiro hama utsu nabahamagarira ubatera inyota yo kuzora ibindi kiganiro
santa nagomba mbwira abantu ibi bikurikira kubana n'umugore mubi wofuma uba mu ishyamba mu bugaragwa bwa wewe wenyine aho kubana n'umugore mubi afise ibi bintu 8 twamaze kuvuga mugabo afise n'ibindi bibiri bikomeye tuzovuga mu kiganiro gikurikira ariko kandi nibaza ko tuzovuga cyane cyane n'ingaruka rero bigira iyo ufise umugore mubi bene ubu ubwo bubi bwiwe tuzoraba ingaruka bugira kuri wewe ku kibano ndetse no ku rugo rwose muri rusange
ngabo n'ukuri kw'Imana ego nta udakosa akwijije ibyo 10 watumwa mu mukanda afise ikibazo ufise kimwe nawe canke tubiri
santa ibi bintu 10 navuze daboro si hame oya mugabo no kumenya ngo ni by'ubushakashatsi bwerekanye igitabo cyitwa vive communique nagomba mvuge rero ingene bimeze ububi bw'inkoko sico kimwe n'ubw'imbata nico kimwe ububi bw'umuntu afise kimwe n'ububi bw'umuntu afise bibiri n'umuntu n'ububi bw'umuntu afise bitatu urumva sico kimwe n'ububi bw'umuntu afise byose sico kimwe niyo hageze ku ngaruka ufise byinshi bitera ingaruka nyinshi niyo hageze ukuntu abantu bo bivamwo ufise byinshi abivamo bigoranye nkubufise bikenye yego
hama reka ndagushimiye cyane hama bakunzi ba Isaac TV nankuko nabivuze uri umusore antwa wize kandi uri no mukobwa canke uri umukenyezi nahaweho guhinduka ego nta uri parfait ariko ugwanire urumva en fait hari umuntu akora ikose ukamenga ahubwo ari fier yaryo nundi ayikora akumva maramaye urumva ntiwumve ko nyimba ufise kimwe menga urumva ngo cyangwa niko nametse ngo birazwi oya nibizwi urumva yamamwe yo guhinduka
hajya abagabo baragowe santa we byumvire nk'umugore afite nk'iri umunane tumaze kuvuga umugabo wiwe none wibaza ngo bamerewe
reka sha urumva bavuga gute
cyaje muri ama association bita association des mama nka association des mari maltraite
Yo.
Namye mbona duheje gukora ikiganiro kuri ivyo batangwe kunyandikira ngo mbiyo association ngikorera
hehe.
Abagabo batangwe kubaza ngo ninde president wayo. Bavuga ati basha je
nawe. Mu mateka abagabo bafise. Hariho ivyo kwihanganira gufatwa nabi ntarimwe. Nukuvuga je ndibaza urinzi ubisupportive. Uba waratamitswe.
Sha hari habagabo wango bambunde bahitse usanga rida.
Ariko rero nta numwe yo byishoboza ibyo byose.
Ariko ariho nabandi bari mu gitutu cy'urukundo aguma avuga ati jeko ndamukunda nta kundi.
Ahubwo sinzi yo mbangeze.
Sha uzurabe nawe uta. Asiye kumbwira mu mpera z'ikigano zotubwira nawe wasanze. Ofise binga.
Nta ibintu kwinzo babi.
Sawa.
Okay. Hama ntawo byishoboza murazi turabana babantu ariko usenga ukandika bishoboka no kubivamwo zose birashoboka so reka ndabashimire cyane ndabwira ko ndabakunda cyane kuri mukoba mwa kumwe na muco centre tarita behind camera Juma Jux ciao ciao
Isaac TV oh.